Vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamuzora. Nguva yareba ndichivataurira pasina anoteerera.
Pedro Ángel.